kivugo kubwanje ni kivugo gikomeye cyane kuko kenshi mu myaka irangiye wasanga twebwe bahinyanyuzi mu bisata bitandukanye haba baririmba abacapa ababumba abanditsi wasanga tutazi agateka kacu mu bijyanye n'amategeko ugasanga ntituzi aho isigeze mu bijyanye n'iby'ubuhinga rero nkavuga nti kicivugo kirakomeye cyane kuko kiza kuduha ishusho y'ibyigwa tubiko turakurikirana muri iyi minsi ijyanye no kumenya agateka kacu amategeko tugenga kumenya uko tukwiye gukora neza ibikorwa byacu bidufasha no mu kwidandaza mu bijyanye n'amategeko leta ntacyo itakoze mu bijyanye n'amategeko nubwo hagikenewe utuntu dukeye two guhinyanyura nko gushaho amategeko mperekeza ariko itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo mu 2011 rirerekana neza uko umuhinyanyuzi akingigwa mu bikorwa byiwe ni ukuvuga rero ko jewe ndakingiwe ahubwo hari hasigaye cyane ko ndabimenya nkabitahura neza ko nkingiwe muri rusange mu Burundi abakoresha ibyo twahinyanyuye benshi ntibatahura ibijyanye n'amategeko nicyo gituma bahonyanga cyane agatika kacu nko gukoresha ibintu badafitiye uruhusha nk'indirimbo urasanga mu manza mu bubare muri amashyamwe atuma na makuru mu maradiyo na televiziyo bakoresha ibikorwa byacu batabisabira uruhusha canke ngo babikoreshe nk'uko byategerezwa batange ibyo bita mu Gifaransa ma advance bemere gukorana na leta mu bijyanye no kuriha amakori canke amatagisi yo kurihira ibyo bikorwa tuba twahinyanyuye icyo nosaba bakoresha ibihinyanyuwe natwe nuko babandanya bashika muri Obedea bya biro bijejwe gukingira abahinyanyuzi n'ibyahinyanyuwe yuko bakagenda bagashika bakariha nk'uko bibisabwa n'amategeko kuko bakwiye kumenya yuko badakwiye kudufuka mamunda bakwiye kumenya yuko twashizemo ingufu twashizemo uburyo kugira ngo ibyo bintu biboneke ntibakwiye rero kubona yuko botujya imitsi ntibakwiye kubona yuko bakoresha ibyacu kuri gusa ko natwe ntitwabisohoye kuri gusa twafashe umwanya turiyumvira turashiramo n'amafaranga ndetse n'abandi bantu barashiramo amafaranga birasaba rero yuko bariha kandi babinezererewe bumva yuko bariko barateza imbere abahinyanyuzi ndetse bateza imbere n'igihugu cyacu amical des musiciens du Burundi amebe nkuko benshi bayizi icyo noyisaba nuko bubandanya guhimiriza abaririmbyi nkanje mu bijyanye n'amategeko no kubandanya batera kama ababijejwe mu gihugu ko ayo mategeko mperekeza yaboneka vuba kugira ngo abaririmbyi batangure kuronka ico babiri yakuye Bantu Boy yatunganije izi nama nkarisha bwenge ndayishimira cyane ndayibwira nti ntibacike intege babandanye mu bumenyi bafise babandanye kugusangiza abandi ndetse ntera n'akamo abatarashobora gukora ibikorwa nk'ibi kandi babifitiye ubumenyi ko nabo bohabonera akarorero kugira ngo nabo nyene babandanye badutegurira nama nkarisha bwenge nk'ayi kugira ngo dutere imbere kuko turi kumwe twese turashaka gutera imbere uko ikintu cya mbere gituma umuntu adatera imbere kenshi ni ukubura ubumenyi kandi nibaza ko ariyo ntambamye yabaye cyane kubahinyanyuzi y'Abarundi.